Karibu tena kwenye channel yetu ya Mseba Channel, urembo na fasheni channel, bomba kabisa channel inayokwenda na wakati. Hakikisha unabonyeza alama ya kengele hapo ili upate notification kila ninapo upload video. Karibu sana mpenzi mtazamaji, usisahau kabisa kusubscribe, comment na kulike. Karibu kuenjoy.